Haleluya.
Amen.
Amen. Ndiyambulisa utata. Ndiyabulisa befundisi bonke. Ndibulisa utata omama, obhuti osisi. Sunday school egameni lenkosi uYesu. Amen.
Amen.
Siyababulisa neendwendwe zethu ezisifakasheleyo namhlanje. Haleluya. Amen. Ngale mini special. Amen. Ndingumama uSikhenjana. Ndamamkela uYesu. Ndisendisiwe. Uyakunceda ukubam. Amen. Haleluya. Sifunda uJohn chapter 19. Ewe. Sifunda uverse 30. John chapter 19 verse 30 ifunde kangolu hlobo xa ngoko uYesu wabe yamkele ivinika wathi kugqityiwe wathoba inhloko wawunikela umoya wakhe. Amen. Kusima.
Amen.
Singahlala phansi kule ndawo sifunda kuyo okanye kweli lizwi lesithandathu. Amen. UYesu simva elithetha. Amen. Ininzi into eseyenzekile. Haleluya. Kwenzekile konke kubi empilweni yakhe. Amen. Uyathetha utata uthi kutyhile ukuthi kusukela usuku bonke. Amen. Ukusukela ukubanjwa kwakhe eGetsemane. Haleluya. Ubusuku bonke kude kube lelixesha lingoku. Amen. Oko esiva ubunzima kodwa engenatyala. Amen. Noba ehamba esiya kwinkundla ngenkundla ethunyelwa kuPilato, ethunyelwa kuHerode, esithwani, esithwani, endleleni yakhona akumnandanga ngoba uhambe bethwa. Amen. Hallelujah. Ehamba nje uhamba kuhlekiswa ngaye. Amen. Babeyithetha into abathanda ukuyithetha. Amen. Babeyenza into abathanda ukuyenza emntwini xa bemenyelisa. Amen. Wayenyelisiwe enukubeziwe kudlalwe ngaye nje ngendlela esisimanga. Amen. Wayediniwe ngoba ngelaa xesha wayengumntu phaqa. Amen. He was 100% human. Ngoba kwakumele azova inhlungu and he had to pay it with a price. Amen. Kwakungafunekanga ehambe lula ngoba wayezolanda umntu kumgodi okwawunzima owawumbiwe ngusathana. Amen. And usathana was not happy. Amen. Kwakumele epaye iprice ephezulu. Amen. Ngoba wayezolanda. Haleluya. Into usathana angafuni nayo wayengazoyikhulana kanjani. Yile nto ndithi wayediniwe and ubuhlungu wayebuvile ngoba he was 100% human. The whole night uba kude kube sekuseni kufikelela ixesha loba makabe ngoku ulenge emnqamlezweni. Kwakungekho lula ungayithathi light. Wathengwa ngegazi elinamandla uJesu paid a price eyona yakhe yaphezulu ngenxa yobomi bakho uba ube kule ndawo namhlanje. Yile nto athi umhlabeleli ungadlali ngevangeli. Amen. Haleluya. Ayisiyo nto yokudlala le. Amen. Haleluya. UJesu kwangekho mnandi. Amen. Wafa ukufa komnqamlezo ekhonywe nezihange engenasono. Amen. Enqame ubukhosi, the King of Kings. Amen. Kodwa ikhonywe nezihange elinye ibhada lithe liyazenzela lithetha ukuthanda kwalo. Umoni uthetha ukuthanda kwalo emntwini ongenasono. Ungadlali ngevangeli. Amen. Haleluya. Dithi kwakwenzeke konke bathethile abantu akwethu. Amen. Amazwi ayosewathethile ngaphambili. UMaria wayesekhale wancama. Amen. kodwa sibona uJesu amen ethetha amazwi victory ukuthi kugqityiwe ungakhali Maria ngoba kugqityiwe amen hallelujah abantu babembethelele emnqamlazweni they did not know amen hallelujah they did not know yiloo nto ilizinokuqala ithi baxolele ngoba bayazi into abavele babengazi amen yile nto lithi izwi lwenkosi esazi ujesu bakufezeke konke amen ngoba kwakumele kuzalisekwe izibhalo they did not know ukuthi lo mntu benza kuye le nto he is busy submitting his assignment amen babecinga ukuthi badlala ngaye just for the sake of ukudlalisa ngaye they were thinking they were making fun of him just for the sake of making fun of him babengayazi ukuthi kune-assignment ayibhalayo kune-assignment that he is busy submitting ngoku kwakulixesha lokusubmithwa kwe-assignment and kwakungalindelwanga fail amen God was not expecting a fail amen ngoba wayethuma unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo amen wasubmitha uJesu halleluya wanjengemvu esiwe eqhelweni engawuvula umlomo wakhe ngoba kwakumele esubmithile yona i-assignment simve thetha amazwi loyiso ngexesha esithi it is finished kwabe kugqityiwe amen hallelujah we thank God ngoba zangajika endleleni zangajika eGetsemane amen ngoba ngexesha lomthandazo waseGetsemane kwakubuhlungu amen hallelujah kodwa zangajika eGetsemane ngoba indlela yakhe ingamelanga ukuphela eGetsemane kodwa wahamba up to the cross wayophela emnqamlezweni akaphelele emnqamlezweni wanqwatywa wavuka amen ngoba kwakumele evukile babengaqondanga usathana wayesengxakini babengaqondanga ukuthi le ndoda ithwele ibandla amen isemnqamlezweni but he is busy doing something amen kwakuwaniswa ibandla amen liwala from umnqophisi omdala halleluya lisiya kumnqophisi omtsha babengayazi amen ukuthi kuyawelwa ngoku halleluya futhi kwakusenzeka babengaqondanga amen yawala nathi inkosi yamakhosi yawala nathi inkosi yamakhosi ibhada wathi it was a clear demonstration ibhada lokuthi kuyawelwa yawalwa nathi imvana yaseCalvary yawala nathi kumqophisi omdala aphelelwa ngamandla amagazi ezilwanyana kodwa kwami igazi lenkosi yamakhosi kwami igazi likajesu nkomo the blood that shall never lose its power amen nanamhlanje isenamandla lapha emnqamlezweni more than 2000 years ago nanamhlanje isefresh nanamhlanje isenamandla lawali bandla haleluya sasibona singena nathi sizinhlanga haleluya sasibona sikobonezelewa nathi kumnquma ongowenene besingumnquma wasendle sasibona singena nathi lawali bandla amen ethi ncwadi yamahebhere nisuke nafika haleluya sasuka sasibona sifikile amen haleluya kwintaba yaseziyoni sasibona sesikhona umzi kathixo ophilileyo amen sasibona sesiphakathi kwingqunguthela haleluya sasibona sesiphakathi kumawakawakwezithunywa amen haleluya sasibona sesikhona haleluya alithi zilenkosi kwibandla lamazibulo elibhaliweyo ezulwini sasibona sesikhona sasibalwa nathi besingobani haleluya besingobani sasibona sesifikile kumnqophisi omtsha haleluya kumlamleli inkosi uJesu sasibona sesikhona kuthixo lithi zilenkosi umgwebi wabantu bonke haleluya sasibona sasikhona kwigazi lokufefa elithi iBhayibhile elithetha into ezingcono kunegazi likaphi. Nkosi, ndisikelele.